Zasha zoshufethu nyulo sasibuyile neshasha. Oh yes, anza wathi unathi nje ezingena manje kumsombuluke ekseni. Hazi nganza ukuthi ihlabani sika masikande ukuzana indlamlenze mpungo zofana kwama Blue Nation, ofana wasenkadla emandaba. Useveza kakhulu ungenami ngereality show yembangi yakhe igcokama elisha umshofu inkalo kwabona nenkani. Sikhuluma ngomfana kamanqeleke la zinganza kwethu. Hayi ke zinganza ukuthi ahlale nje ephuzwini, bathi stick to the point. Hayi sesikulona ke point zinganza ukuthi jwana ukuthi ngempela ama reality show beyade dlala ngale mpela sonto zinganza ukuthi bajabula abantu ngempela bahleka lekuhlekisa khona. Kodwa ke ukuzana indlamleze mpungo ukuthi hey zinganza ukuthi mina ngeke gede man. Le nto yenziwa yilabafana labo lokuthi yonke iepisode laphana kukhulunywe ngami. Hayi khona kanishule reality show isingami phela manje. Hayi ube le ukhuzana esedlulela phambili ezinganza ukuthi wabe seyipha igama ireality show kaMthandeni. Njona ze zinganza ukuthi ireality show kaMthandeni ushuni kaMaskani kodwa according to Khuzani iDVD uthi hey lento yeDVD ukuthi njalo kubonakala mina okusho ukuthi lento isingami bafana vumane ngeNkosi kaMaskani.